我想说嘛，搞个白蛮的 TV 说，俺爸说在奶奶要 first 嘛，我们 channel 呀，爸说我 subscribe 没，那我 like 那我 share，那我就玩 dance 去，比说嘛没看，蛮的看不上过呢。呀，我想说，那 story 比cost，你们比 cost 我干啥？是也看我是，那是么说，么也看我么 TV，那么么的话，干啥你嘛 cost 啊？我 video 比。Aba a ɛyɛ Dr. Laiki ɛne afi ɔtɔ ɛne Dr. Laiki team. Ɔmo akɔ Achimota mall, ɔmo akɔ shopping mall bi ɛsɛ ɔmo gyina anim a ɔmo twa video. Ɔmo twa video no ɔmo sɛ ɔmo ɔmo twa video no. Ɛnim sɛ ɔmo nim Dr. Laiki o sɛ ɔmo nim afi ɔtɔ o sɛ even koraa sɛ ɔmo nim ɔmo koraa na ɔmo yɛ Ghanafoɔ. But sɛ nko bi na afi ɔmo man mu baeɛ a sɛ ɛdeɛ fɔre na bi na baa sɛ wɔbɛ twa video na wɔbɛ yɛ yia nkɛ ne deɛ nkɔm bɛgya na ɔmoma no nyɛ hwɛ nkɔm na twa but nipa ne ɛga na ne deɛ yɛbi nga reason why nti a saa deɛ nneɛma wei akɔ so because sɛ wopɛ bi fie anaa sɛ wopɛ bi dan anaa wopɛ sɛ wogyina baabi koraa twɛ biribi a nipa no mpɛ sɛ wɔbɛtwa yɛbi nga reason why nso nti saa wɔ different countries nso woba Ghana nkɔ adeɛ a yɛs nipa no ɔma wontwa ɔbɛkasa kasa ɔma wontwa. Especially sɛ wokɔpɛ hospital, kɔpɛ police, kɔpɛ adwuma bi, company bi de ayɛ wo movie anaa de ayɛ wo video a, bɛa bɛtwa a bɛtwa kwan no, menyɛ sure sɛ ɔbɛmo atwa. Ɛna menim sɛ wohu ne sɛ wobɛtwa so a kyenkyea sɛ wotwa ɛ sɛ woma ne sika bi anaa woyɛ biribi anaa wɔcharge wo ansa, binom charge wo right, ɛno wohwɛ no sɛ wobɛtumi ayɛ anowayɛ. Awei deɛ Dr. Laiki mu bi ɔmo gyina ɔmo twa koraa ɛnyɛ inside ɛyɛ outside but ɔmo sɛ ɔmo nte asɛm ɔmo ntwa yɛnkɔhwɛ video no how a Dr. Laiki esi kasa yɛ no bufu yɛ ɔmo ɔrefrɛ ɔmo sɛ bi nkɔ kɔ baabi bi park bɛgyɛ video ɛbɛwi num wi nyinaa gu hɔ so ɔmo ntumi anka hwɛ yɛnkɔhwɛ video no mmra yɛba a yɛbɛsan so ato aso.
Papa,
Yeah. You don't want to talk about it? Why?
Abuja, who are you? I'm the Muslim. So, can I your first time? The channel we are, but you want subscribe, you want like, you want share my, you do want answer to you before my make a, you want to know, like, it has to be news be across the trending news be there, same be across the social media and share the blog, it be across the air the blog, but I have more even more comments, the be a year choir, year cheer, and I said, name be a person here, the your videos, and I say, your news, my dear, my own, and but you know, I can't tell me, she will. Be a comment in here, but you hear more comments. Ah, if I say any money, a year, you man, yes, until you be a chair, could be a not threatening. But I must say.